Don't burn it down. down.
Da 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 da
swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you. Let me forget you.
Like you were already.